mechia ahwefo nyina onyankopon nimre enimre pa muni ewo gana ene kakra krasa osie buska ene otu kwan eko Saudi Arabia na okọ Saudi Arabia no 2 years son no be so to an contract ne so no si derby wa blessa na suska ewo ne ho yakakra bi unti min to aso abele nti wo ba gana nti otra ticket na plane no fire no oti plane ne mo no na mai bi so atene nchan na mai ni hwe muni din sa ana muni ehwe mai ne ni no busa anse na ade na hwe mesa ana mai ni busa muni se muni na o koi no se mako Saudi Arabia mako bless am anya hwe nti mesa mesa ko back to Ghana because me bled do ana mai ni busa muni se muni na wawale ana muni ka se me wale yo nti mu didi nkoma dru ba bia mai no eka se muni se me po na bese me wale o na muni nu se bia gro no wodi nti mai no e serious ana oka se muni se muni me serious pa me se me wale o nti na eye muni wanwa onti ase se obi etimi ehu no da kro pe no so be wale no nti omu si ye no oje mai ne number ena mai ne so eji muni number nti mai no ekusia muni e wo muni fie eno ko ho muni abusua eno motena ase ye bibia e wale muni mai ne so e business mai a wo dija Saudi Arabia Ghana Saudi Arabia Ghana wo skapa na the same year na ye muni ho ade no mai no ani muni ekɔ Mecca for the first time na muni efri Mecca eba Ghana no obegye din ewo ne busuam obegye din o mantam ho awote no wo hu din yakopon temeye obi a wode na wore ho eba Ghana obi a wakɔ bullet 2 years wo anya hwe na nani da so asa na da korpe dana wo 2 ye no full flight no saa dana so na wo shia ne kunu a wanye ni munyam asisi yeka ema omu osika muni nso eka ho bi ono a woni fie ono a woni ka ono a woni business asisi muni woni help him we no a divine intervention mimia ba mia ba ma hwa me etoda na eya wo se wo blew asasi so dodo wo blew abrabom dodo inti ade papa bi enti mu abrabom dios wati ase ne se emene ne nya so ye ntia Ewurade Nyankopɔn wɔ kyɛ nanso wɔn sɛ mmerɛ nti sɛ ɛnɛ na mmerɛ no so sɛ Nyankopɔn bi hyira wo a menua bɛma nyabɛma ɛnɛ ɛmpa ho ɛnɛ ɛntwam muni da no a na ɛwɔ sɛ Nyankopɔn hyira no no ɛyɛ da a ɔyɛ n'adwene sɛ ɔntena Saudi Arabia no bɛkɔ Ghana saa da no ɔhyia ne kunu saa da no ɔnya animuonyam ɛnya nhyira afekorɔ nan mu no nti menua bɛma nyabɛma ahwɛ me wo mmerɛ bɛso bla wo ble no ebebe awieye oha na awukum no ebebe awieye enka wo so onyankopon ne mle ne mlepa na semre ne sonso a empa ho be ma na oye wukun no obeba oba na oye wo yere no obeba sika na wo pe no nsa beka awo na wo pe no nsa beka akontu na beso otu no ni nyina ebebem ama wo ni nyina na odidi twenyamye no ne sunyame yi ne mlepem no obedi adanse ye se nye muni edi adanse ye muni obi a woni ani da so wakɔ ble 2 years dana of full plane no saa dana ne nyankopon eyi ne haw efri ne so saa na won so womle be so obi bo onwum bia me depa ɔse minim se nyankopon bi mi se ya nka mensu nka memu me ho abomfia eya na eya oswa kechi wabrabom unkechi wabrabom emle ne nyanso yentia de oso wo hune se ensuo nyantoy eya openesi nyankopon de mle ene na ene ene djuma ti ne wukom nyina bebe awiye mani pan sero mani pan kando mpe bia emfa wabrabom nyankopon ene hene eto da nipa be ka kero se wo de wo ni yida de oso wo ti ase ne se e nipa na akasa nemu nyankopon se meka kero se wonim adwene kora wadwena fa ho nkunumdie ene fa ho die adwene nyankopon odwene fa ho nti enkaachi twen nyame anim sɛ ne atie bia wobɛdi nkonim ɛtɔ daa de wahoɔden bɛyɛ wode onya asam bɛyɛ saa nyɛ yi a deɛ ɔsɛ ɔhu ne sɛ ɛko no yɛ awurade ko ɛko no nyɛ wo ko ɛnɛ woahwɛ me awurade nyankopɔn ɔnkoma wo wɔyi wo ha mfuo so wonhyerɛ w'abrabɔ ɔnhwɛ wo so nkwada nyinaa ɔmfa nhyira no mmrɛ wo ɔmfa adom no mmrɛ wo awurade nyankopɔn wonhyira mo nyinaa wobi mfa gyidie nka se amen sɛ wotea no wahyɛ ne wobi nso atie na wode ahyɛ ne ho nkoran wei mmadeɛ nyinaa Mr. Jerry, God bless you all.